Hey yo, Captain! I'm on Jamawa Big Fizzo, we are still here Kuvyonga. Zeng, we are still here Kuvyonga Big Fizzo.
Big Fizzo.
Ayo makuru ya Fizzo. Ayo makuru ya Fizzo, go Big Fizzo, we are still here Kuvyonga.
Hey!
Sina piki yako.
Big Fizzo! Bro, wewe, anytime, muru no mwanya ndahantu tuje nari ngiye kurondera utuntu ngamwe anye kuri kwa top 7
7
niho narindi Big Fizzo rengo yasubiye kuvyonga ibyo bintu mubikura he mwebwe aba promoter bo mu Burundi
nuri kurabona makuru kuri rezo sosio
ndi ko ndabibona kandi reka ndongereho akajyo keza ko kubwira abamenyesha makuru bose aba journalist aba promoter narababwiye ati nina subira kumva umuntu ariko azana utujambo avuga nabi Big Fizzo je tuzokwiruka
man wewe numvise ko yatobye urubanza rwa Edison
Big Fizzo yaratobye urubanza rwa Edison
eh wabyumvise no
Big Fizzo kajya ka video abantu aba promoter mwagiye murako ariko Big Fizzo nawe
ni baba ndio ari montage ikasi montage
kajya ka video Big Fizzo ariko araririmba mu rubanza rwa Edison
abi wabo numukobwa bacha barata
abi wabo numukobwa bacha barata
numvise Superman
bacha
barasohoka bacha barumva barabatoye urubanza
Ikintu cya mbere bano muri ko muradukurikirana ikintu cya mbere womanza kumenya menya yuko kwanza ni bandi bari muri rujya rubanza
abi wabo n'umukobwa abi wabo n'umuhungu
yes
n'abashinzi nyene abajama ba Ediso
ego ijya video narayiboye ndabona ati urubanza rwa Ediso bararuvyonze urubanza rwa Ediso Big Fizzo araruhariye Big Fizzo arasubiye kuvyonga ayo namatitre nguma mbona aba promoter bandika higa nino utujambo ibintu by'utujambo je narabigwanije narababwiye ati iteka aho ryamye naho nyene Big Fizzo ni umwami w'umuziki w'u Burundi n'u Rwanda
ariko barabivuze bati Big Fizzo nakuntu nicagenda kuririmba indirimbo Superman indirimbo abantu batazi
none umviriza indirimbo abantu batazi we ntayuzi
mu rubanza rw'abapanze koti babandi
umviriza baga a ikintu cyabatangaje je nashobora kwibaza yuko benshi muri bo yari gambere bamubonye Big Fizzo amaso mu yandi ariko Big Fizzo bari bamaze bahora bamwumva muhira bahora bamwumva mu ndirimbo kuva na kera za munyana baramuzi Fizzo n'umwami w'umuziki w'u Rwanda
n'abantu ba ruguru bro n'abantu
journalist dosi ni vuruge
bakuze ari abapantekoti bajya nabo bazi
umviriza ntumvuruge Big Fizzo n'umwami w'umuziki w'u Burundi kandi nawe ariko aradukurikirana muri uno mwanya wo baherere hose abari mu Burundi mu Rwanda muri Canada barazi ko Big Fizzo ari umwami w'amahiti
ariko nibisigura ko abantu bose bo mu Burundi baca bamumenya
Big Fizzo yakobise indirimbo yitwa Superman yakwije 1 million rero ndiko ndakubwira
mu myaka mu myaka muriyo ari wa views
umviriza Big Fizzo afise indirimbo nyinshi zakunzwe
cyane zifise
ama miliyoni afise indirimbo zifise ama miliyoni kuri YouTube
azafise azifise kandi niyo ya mbere kuva Big Fizzo aririmba ni ya mbere aronse 1 million views
umviriza genda mukurikirana makuru
arafise
ama featuring ari afise 1 million rero mwe mukangwa naba aba ba new generation
izo featuring izo gusa icyo nakwemerera turabizi ko Big Fizzo ata boosting
ego
tuzi ko abo bandi
urakoze Fizzo na boostinga
tuzi ko abo bandi bakuje iyo 1 million na boosting mwa Big Fizzo turabizi ko ata boosting ariko ni jambera rose 1 million
abantu muri ko muradukurikirana Fizzo n'ubwa mbere akwije 1 million.
Yego.
Sivyo. Kuri channel yiwe ya YouTube.
Imyaka 20.
Ariko niwe muririmbyi wa mbere mu Burundi no mu Rwanda akunzwe n'abantu isinzi. Harira twumve.
Bro, sinabihari.
Mu rubanza rwa Edison rero. Gwari urubanza ruteguwe neza aho
bro.
Bari yarurira abantu barafungura neza niwe mumenyesha makuru wa mbere mu Burundi
bro urya rubanza narubonye
Ediso kabiri kuramurikirana kano ka video
sha
kugakate ugashire kuri Facebook page yawe wabibone
ubaye wa mbere
niwe mumenyesha makuru wa mbere akoze mariage nziza numumama mwiza umuntu witeka niteka ari natirere ajyoshye gukora urubanza
siga mukorogo agatereka inzara
ego sha
atisiga makiyaje
ego cyane
aha na nta gisuko aha na hereni
ibaze ari natirere
na bushanga
aha numumama atuje ryoshye abereye urugo
agacatoka ku picha gakuje
eh
ibaze
abantu benshi baragiye baravuga utujambo twishye ngo amafoto ya Edison kuri Facebook ngo amafoto ya Edison ngo ntasa neza ngo amafoto ya Edison bose bapostinze ngo amafoto mabi
eh
Edison nawe iyo ugomba gukora urubanza gerageze uraba photographer gerageze uraba abantu bari kumwanya nera njimbere Nera njimbere bari kumwanya barizewe na Satsb barizewe na Big Fizzo Nera njimbere ari mu jeune yitwa Berlinga afotora neza
bro
mu rubanza kwa Edison Berlinga yari kuhashika byari kugenda neza twari kuronka amafoto meza
turacyari kuri aka kantu
ibintu byakoresha umwanya
Edison yari afise umugore mwiza mugende muhashire wa mukobwa wanyu mwiyemeza
inde
Moni ya frere ngo ni mienye. Mwema mwena huposti ngo ni mienza ya fisa maso meza. Kwa tuma ngo mwa feb.
Peti.
Bro.
Peti reka maso ya moni ya flere.
Mbiriza bro.
Rekitisho ya moni ya flere likura. Bro. Jama woko ziganzara.
Sawa.
Moni ya flere.
Akureko ziganzara.
Yo moni ya flere. Adikurile kuiki. Ni wazimugurie.
Akureko ziganzara.
Adikurile kuiki. Ni garama.
Akureko ziganzara.
Make up ara irihiri ngo era zihira.
Akureko
Ana kupiga fresheri.
Mani na promotion ya ishenga
wawa. Umbiriza. Moni ya frere numige memnyiza.
Ya ni mnyiza.
Tufise mugihugu chacho chuburundi.
Ariko mnyiza.
Kanda mikora neza.
Mnyiza ya shizo kutundi tu.
Oya umige madashira make up ninde.
Mugore wa Edison.
Mugore wa Edison.
Sinistare. Nga unawe ya bae mustare.
Asha kuwa stare madame wa Edison. Sigeri mustare. Madame wa Edison sigeru mustari basi.
Unawea bae mustari. Nione, na make up ashira gana.
Ariko Edison mazimisa johewe. Muruno mganya, nubga majambari menshi mafuga yuko. Abantu mafuga Edison ya rongowe, Edison ya huwe numunu amuruta amahera. Sibyo ngo numu diaspora. Gujya mu mama none ntasuho hanze none
ntacho akoko kuba mu diaspora ko bakongera ko none
ariko numu mama ho hanze barakundanye na Edison kandi abatabizi bakundanye kuva kera
ako rero ko kuba mu diaspora ariko keze yabari wo mu Burundi bro ariko yaga yandi
umbiriza urubanza kwa Edison Natasha la bamba la noma yara postinze
yatanze umuriyoni mzee
umuriyoni Natasha yatanze e million Murubanza gwande gwa Edison.
Ikindi nacho Natasha yatanze ikibanza cha club dealer kitanga.
Ehe.
Bagende kwifotoreza.
Umviriza. Bagi
ingorane haba.
Eh.
Abi wabo numukoga baranse kwinji.
Umviriza. Ibyo bintu byingorane wewe wamuzana misi yose mu biganiro byiwanje.
Si ni sunajua mimi.
Wewe ukundi ingorane. Umviriza.
Eh.
Aba mama.
Eh.
Bari babiri baba mama boku. Aba mama. Abo aba famiye ya y'umugore wa Edison. Nimba batagiye kuri club dealer Tanganyika bafise impamvu ngira idini ryabo ntiriribemereye.
Na muri World Beach nibinjiye.
Nibinjiyeyo.
Nibinjiye Edison wenye na pare na marene nibinjiye.
Nibinjiye.
Oya.
Pare na marene muri komurara bino video. Kutajya muri hajya hantu hari gusa neza.
Kwifotoza
mani. Kwifotoza.
Kujya ngo hantu hari piscine twebwe nikwinjira.
Nibinjira hantu hari piscine sha. Urazi ubujye bwa piscine wewe uri kurayogamwe widumba uguruka
mwe kwa Natasha barase kwinjira ngo hano hari hotel twebwe nitwinjira
ngo kirazira ariko rero twubahe idini kandi twubahe n'imijyango sibyo ehe twubahe niki n'imijyango hari abantu badukurikirana kuri YouTube miss yose bagenda baragira subscribe ndababwira ati kapiteni ndabakunda Banda nyamu dukurikira na misi yose gire subscribe gire like ukino kiganiro gira uzura runye biganiyo bigezweho nkuko unye sivyo mu gisagara cha Bujumbura amakuru ni menshi ibintu biraryoshe Monia Flair na Big Fizzo indirimbo yabo wabiboye warabona ingere Monia Flair yaguma akora kuri Big Fizzo sha Monia Flair amukora ko Big Fizzo Fizzo na muraba Fizzo muri video oya rekare
ikunda kubaza ka
eh
Yandi nimpo iyo umutambukanye wa Big Fizzo bari ino iyo bayikora ari. Ari kuba kwe.
Ibiki? Ibiki byabaye? Ibyo biki byabaye wewe uri kurazana?
Ibintu bakoranaga ko man.
None bakoranye he? bakoranye ko hehe none bakoranye
handi nyene ku handi nyene umugabo aregera nyene
ugabarege
nawo nuza umugabo mukora karege
ombiriza ndakwisabye Monia Flair warabikoze neza muri ya video warabikoze neza muri ya video ya Big Fizzo sha narabona uramukura ko Big Fizzo muri ziga meshe ziyo na Madrid sha yaramukura ko Big Fizzo none ati Fizzo na kupiga hiyo tu ya hivi Mr. Superwoman Big Fizzo ni super ni Superman Superman let me be your Superman Let me be a Superman. Naikiza. Monia Flair hari hari wabantu bari bazanye na Big Fizzo nta kintu kigeze kiba
inbox zaba nazunzi
manager izo inbox izo inbox uri kurazana eh unitwa twatujambo jambo murambira abantu ati Big Fizzo mu mwubahe nimushaka kumuvuga nimushaka kuvuga ngo hari aka profi yashatse kwa Monia Flair Big Fizzo na profi yashatse kwa Monia Flair no Fizzo iko na madame Tena mzuri sana Edite Steli numu mama mwiza afise ngidi afise visage nziza kirayo kisa neza kimeze bien ama
nzoga kataka
umbiriza abarundi mudukurikirana rero nagomba ndabasabi sivyo mwebwe mutagiye mu rubanza rwa Edi abantu barafunguye barajyohewe sivyo
nsubira ati rero abantu batagiye mu rubanza rwa Edison
barahombye abantu barafunguye
none gahagi yabo yatumi ntacho bahombye kuko umuntu atagutumye no guhomba
none ntibabonye yo imariage ya Edison Edison niwe umuntu yagumese Edison sharifuza kurongora kuva kera
usareho mubajuna
rise Edison yarabyifuza
Edison ni wakoze urubanza
bizinze Edison yarifuza kurongora madame akaza mu nzu bukira abantu bose bakabasezera urazibona zijya abantu bose abashitsi bose bayi Edison arugaye umuryango buryo umugabo ariwe yugara umuryango mwijorosha umugabo ariwe yugara umuryango
nako narinzi
akacya yugara
umugabo yaba ari karkori
aba ariko arasasa urumva rero ibintu rero byarigenze neza mu rubanza rwa Edison niyo mpamvu ndamubwira ati Edison kuraje gumako
yana agumeko
gumako
Gumako agumeko eh
timbirako biryohe bitese
amubwira ntasubira rero ku kazi
Eva Edison korumuti
gusare bayi baraguhaye ni ukwezi kose basi ko
umviriza
mugara akunda kazi bazi ko mu gitondo kwa Dimanche mane ya post zitume nyere a post commentaire bro
aha
oh mugabo asubira kuryama ndakiye
umviriza asubire kuryama asubire kugirikisha Erega buryo kujyama ntivyoroshye. Hari abantu bibaza ngo numufyino ngo nuko ehe. Rekare.
Ego sa urubanza kwa Edison rumeze bien. Ariko je ngo maniyumve. Cyagenze gute kugira so umuntu masimbizi.
Ego.
Amushire muri komite bro.
None simbizi kumushira muri komite. Edison yararavye buryo simbizi araciye ubwenge.
Ego araciye ubwenge.
Simbizi araciye ubwenge.
Tujya dupica tumuro France ko we yadusoho.
Erega simbizi telefone yiwe nico kibazo simbizi tumugurire telefone nziza simbizi telefone yiwe ni kibazo
tujya dupica tumuropa twose mwabonye kwata we gusohoka ni simbizi
wewe kibazo cha uvuga amafuti gusa yahabaye we ni wabonye ko simbizi yaraberewe
Edison byaramubabaje
ababazwa ni kurubanza kwa
Gereza n'umuntu ataraberewe mu rubanza kwa
Edison none ndakubaza simbizi ntiyaraberewe mu rubanza kwa Edison
bose abantu bose bari
yari yambaye karuvati ndende shika ngaha Yari na wenyine yazanye wa muntu wiwe.
Bari kumwe n'umugore.
Yari yazanye umuntu wiwe.
Edison.
Yego.
Muntu ni babiri.
Ehe. Simbizi rero tumubuze muri industry y'umuziki wacu w'u Burundi. Twogira ikibazo.
Mane hajye twari muri industry.
Twari muri Mariage. Kandi yara promotinze neza Mariage.
Warumizi ko bandi bafotografe banyuwe kwinjira.
Abafotografe banyuwe kwinjira iryo ni ikosa byakozwe na staff. Yari jejwe komite barakoze ikosa
ariko ari umuntu wo muri industry bro
bamenye yuko industry nubwo uhura na capitaine tugahurira muri supermarket uri Mona Warda, uri Dramati, uri Wiz Designer, uri Oleg, menya kuri umustar njora kukubaza nkaguha mikro. Kandi ukaba
icyo bategeza kumenya.
Umumenye yuko abarundi bakeneye amakuru yanyu y'ibintu bitandukanye.
Mani, hari abantu banyiwe kwinjira ku muryango. Go yango mufise amakamera ninjira ariko nyine abantu babajinka batwebwe nyene.
Oya twe twari twahishikiye kandi rero ikintu kimwe no kubwira. Je nagoma mbwira abarundi barundi kazi. Nanje ninagira mariage sha. Nanje nzo ipibriya sibyo nzo pibriya rubanza kandi nzo batumira.
Yes mbizo yarasaza je kuri mariage yiwanje. Ni free caption. Free content, free interest, yani zo kwandika ko caption shaka. Na uzo mbona nyene ndiko ndayiga. Andika ko. Ngoyo simbizi.
Amefanya nini?
Yayiriye.
Omiriza rero abantu b'Imana ndababwira ati uno munsi reka turangirize nga. Reka mbanda nyibindi bikogo nari ndimo, sivyo? Hama next time ndabaye ikindi kiganiro iyindi nkuru ishushe je uzozurambona gusa ndaguye inkuru ishushe nkese niponyekera abantu bandika amakomantere ubu vya debeli twaravyibagiye
bijya nibigende
byaragiye
nibigende
twarabirekeye ba jihadi bafata ku mavuta bavuge amajambo hariya bijya twarabihejeje twibereye muri entertainment business satbi aheruka gusinya muri 1xbet
Ariko narabonye itangazo yuko bagomba bayugara ngaha mu Burundi.
Umviriza ivyo biragusha. Wewe ugumumbwira gusema ama negative. Umviriza satsbi courage. Satsbi courage. Umviriza.
Aziko na David ari kwishinyamwo na Eto Fils. Umbi your brand bro.
Satsbi anapanda juu.
Ubona tachezo uramwandikira sadat mbite mo mo mo.
Satsbi nyota inaendelea kupanda juu. Satsbi rero kora makolabo n'abantu bo hanze.
Baze kanukarwenge.
Kora makolabo n'aba Nigeria.
Big Fizzo.
Reka n'abanyarwanda.
Azohora mwandikira sadat muze vipi? Ni aragera ko mudu hema uri one is bet.
Umviriza rero. Jena gomba ndangirize nganda mushimire Natasha la Bamba la Boss. Natasha numwe mu bantu bafasha industry y'u Burundi gusa neza. Nta muririmvyi wo muri wo mu Rwanda. Wo muyigeme. Sivyo? Ari sex feminine. Ari branding ha Natasha. Nta numwe.
Oya Natasha, Natasha.
Natasha rarenze kuma video. Niyo mpamvu ndamubwira ati Natasha bandanya uduzi bendera y'igihugu cyacu cy'u Burundi hejuru.
Natasha ni brand.
Umviriza. Vuba nariko ndaganira na staff ya Dramati. Hari ndiri migomize y'igisasu. Ivyo ni bintu tuzobigarukako mu minsi iri imbere. Reka kungora.
Bavuga ko ari igisasu.
Umviriza. Reka kungora je ndigiri. Reka kungora ndagiye
ndagiye ayimenyere
mumenyere ibiki
ari nzi bose bavuga ko ari gisasu
indirimbo ya Dramati nitaba hit ino ndirimbo shasha gira sohore nzocamagarika
kazi nyoko jimi no epifa mba yavuze
yavuze iki
indirimbo ya bishuro bitabaye hit azocabihe ba byose
none iri
shasha toka iko wapi
ibiki jewe ndiko ndakubwira yuko ikintu cyose ni strategy kobera ndazi strategy yo muri yo kwa Dramati
bro
that is strategy irikira kogwa kuko arashigikiwe sibyo Oleg agomba sohore na wenyene agomba garuke rero jewe ndagiye bye tuzosubira next time urumva bye rero kandi rero jewe ndagiye kubandanya
umiriza umiriza nakubaza kanu kanyu
giye kubandanya ibindi bikogwa
nakubaza kanu kanyu mingo ingo 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 ingo
ndagiye kubandanya ibindi bikogwa
wibaza ko ari kurikira inyuma ya Big Fizzo gukwiza 1 million
mhm
Congratulations,
Big Fizzo! Big Fizzo, nagomba ngaruke kuri babantu bandika amakomantere kuri Facebook, kuri YouTube. Big Fizzo, nimutangare ngo urabona ngo waronse ngo Big Fizzo ngo waronse 1 million ngo uratangwe ngo wamenye ku boostinga. Big Fizzo na boosting.
Oya Big Fizzo na
boosting. Ikiru gikenewe nuko tukumubwira ati felicitations kuri 1 million views waronse kuri indirimbo indirimbo super woman.
Ariko rero ikindi gusaka nizera yuko
Superman
kia kintu gice kimwereka yuko byose bishoboka.
Byose birashoboka. Kandi
rero Big Fizzo agomba garuka na speed.
Big Fizzo arafise indirimbo mushaka mvuga makuru yose bye.
Ah, ari umumenyesha makuru
cyavuze. Bye bye nzogaruka.